Tanzania Dar es Salaam first round, second out of the ring. Round ya kwanza wasaidizi nje ungo. Lile pambano la ubingwa naomba mabondia wajiandae baada hili. Mabingwa naomba wajiandae. Round ya kwanza imeanza time. Round ya kwanza imeanza. Pagano Marisica, Pagano Lima Marisica.